E ai ki tētahi kai arahi I ngā mahi aukati kai paipa. Me whakakore te mahi whakapiki tā ke hikari ti a te kāwanatanga. Ko te karanga a ahorangi Marewa Glover, me whakangau ke etahi pūtea anō ki ngā kaupapa āwhina I te tangata ki te aukati kai paipa. Me te awangawanga nui, ko te hunga rawa kore kei te ngau kino I ngā pānga o te whakapiki utu tā ke. Kei a Ripeka Timutimu, tēnei pūrongo.
E rima ngā tau a Mario Kupa e kai paipa ana, hei tāna na te pikinga ake o ngā tāke hikareti, kua noho taumaha e tehi.
See in poor communities, that is tending to happen. You know, people are buying smokes over food for their kids and that. And I think the government should possibly wake up and realise that.
Ae, tautoko ana tētahi o ngā mātanga auahi kore I Aotearoa nei.
Now that we have a Labor-led government, I hope that they will halt the taxes. They did that last time they were in, and they preferred to put money into smoking cessation and supporting people to quit.
I te timatanga o te tau nei, he te kau o rau te pikinga o ngā tāke hikariti. Ae, 25 tāra te utu mō ngā hikariti 20.
And of course the tax is really, really hurting the lower socio-economic groups. I'm very concerned about taking that money out of people's pockets.
Engari, e tautoko ana te tumu whakarae o hāpai te hauora a Lance Norman I te pikinga tāke.
It stops whānau taking up smoking because the cost of cigarettes are so high. So what you want to do is you want to help people stop smoking and you want to stop people to start smoking.
Ai, ai, kia kupa e hara I te mea ko te pūtea, te mate nui.
The power of addiction is a lot more powerful than the power of money, you know. Yeah, I think in terms of getting people to quit, I don't think it's going to work. I think more or less the crime rate and possibly black market tobacco industry is going to boom.
Te ahua nei ka whai tonu a kupa I tana ara kai paipa ki anamata. Ripeka Timutimu, Te Karere.